babize bonke bazobona senzani, abize ngobubanzi babo bazobona senza kanjani, ngoba ukuzinga ngenkcubeko akuzange kwamnandi kangaka. Yinqi ndifunga makhulelelo kwelokugqibela qhawulapha. Obo bubuntu nendlela yokuhlalisana isenza sikwazi ukuba mnye loxa simakhaya khaya. Ukuzidla ngenkcubeko akuzange kwamnandi kangaka, kuba isimemo kuwasifikanga uyayazi akukho mntu ugxothwayo ikhaya apha. Kunjalo nje kungaqhuma kubasiwe, kungabaswa kuphekiwe, kungaphekwa kulanjiwe, le ndibano ize ngoxolo. Sonwabile, uyakutya uthobe ngebhekile, wakuziva ukuba injeka ivingqile, uthi chu ukubuyela kwakho ungagezi, ngoba apha ekhaya thina nesigezo asihambisani. Mazilime ziyetyeni mantombi, emlanjeni thuthana amanzi, mazigcwale zifatyi amaxhego hlala vuthulu libhatyi, izankwane neentonga zokusimelela zicalanye kamnandi. Yakuthi chu ukusingisa apho kufele khona ithole, ngoba ovuke mva uya kushiyeka nekatyi. Siyohlulelana ke nangalo msebenzi, oomama bangena ilali bachola imvumvu zeenkuni ezomileyo neza kusinceda ukuqala lo mlilo uqhuma. Loxa abafana bengena ihlathi ukuze bayokutheza iinkuni ezimanzi neza kusinceda ukugcina lo mlilo uvutha, ezibhekile zibile nezimbiza zizovuthwa. Makodini maqhumuthu kube mnandi, ikhakha nentonga niqalise ukuqula. Loxa nisenza njalo, mandiva ingoma khaniqale ukucula. Abaxhentsi bendawo bonakalani, khaniqalise ukusina ukudyusha. Nabo mama bebetha ingqongqo, kukhala impempe, kujikelezwa isangqa, babile xhopho. Ukuzidla ngenkcubeko akuzange kwamnandi kangaka, mayitshwe ingoma inomfutho idibanise wonke ubani phakathi apha. Mandive ilizwe elimnandi kumlisela nomthinjana, ukuze iindwendwe zazi ukuba sinje ekhaya apha tshambazela ntondini emnyama, bawazi ncakasane amazotsho. Inkcubeko yethu ayilosuku, ayingomhla, yimpilo isiphila kokoko, yindlela yethu yokuphilisana. Amasiko nezithethe sithi siwagqithise kwizizukulwana, ingqiqo yengqondi zesintu engenakutyeshelwa nakulahlwa, imimiselo nemigaqo esinyathela kuyo xa silungisana, kwanendlela esithi sinxulumane ngayo neminyanya thina bantwana bamdaka. Tse ukuzidla ngobuni imvelaphi nokuzazi akuzange kwamnandi kangaka.